nwoke bụ onye nta, onye nta, onye nta. Agbagba nta n'ime ọhịa mgbe niile nọ n'agbagba n'o. Oge niile nọ n'agbagba n'o.
Akwụkwọ atọ nọ n'agbagba n'o. Akwụkwọ atọ nọ n'agbagba n'o.
Akwụkwọ atọ nọ n'agbagba n'o.
Oh, she come natural. Oh, she come natural. Oh, but I come natural. Oh, but I come natural. Oh, she come natural. Oh, she
come natural. Hey. I'm a very nice baby. Look who I came back to believe it. Put it to the girl for Papa and Papa Leafy. Videos in all the members and daily 2:30. You can check a pastor for you and a book.
Oh, but I can't control. Oh, but I can't control.